densi, tunapiga densi, aturari, tunapiga densi, tunapiga densi, aturari, tunapiga densi, tunapiga densi, aturari. Wanango mvunje mabetu ye, wanangu ye, bewa ye. What's up yoni baby lambie, Monday to Sunday. Tapewa, Monday to Sunday. Tapewa, you did the one that did the million. Tapewa, yeah.
Jack.